kona form kama feel burudani na ukinusa rufu flani kopewa usitulize maswali kuna ndom kuna chumbi na majani kuna form kama zigi na ka something to go on to go
Jesus is love.